nkuko mubibona aha ni mu kigo Rabbit Vision in Burundi. Izi ni inkwavu turiko turagerageza kugaburira dukoresheje provande yangaburo twariko turavuga twavuze mu kigwa giheze. Aha murabona yuko inkwavu zikunda neza kandi ziriko zirafungura neza. Haruhande rero yo kubura amagaranire urabona yuko ikigo Rabbit Vision Burundi kuko cishinze guteza imbere ubworozi mu gihugu urabona yuko kiriko kiragerageza ibi byigwa dusa n'ababihejeje mu mwanya n'umwanya turabishyira habona kugira ngo aborozi bishobore kubafasha kugira ngo bigende neza. Murakoze.